Nadif nur ki somaliyen warhoy wadankeena wareedka ka daaya ninkiina wadaaya hal noqdo nadiif warhoy wadankeena wareedka ka daaya ninkiina wadaaya hal noqdo nadiif nadiifo gadaasha walaalumay nadiifo Nadifo, gadasha, walaa